as we boarding. Yeah. You know. Mama nani maji out at 2 hours. Sasa. MBI ni kukuni ndu kezo potea. Tuke. MBI. Dita ni mtao mwe noeze kwe. Ndu kezo lo kwa chamu.